Sifuna ukufumana i-factors zika 25 x to the power 4 minus 30 x squared plus 9. Lento yengoku ingakuyisa ngoba ubona la x to the power 4. Kodwa into ekufuneka uyijonge apha kukuba la 25 x to the power 4 uyi perfect square. Uyi perfect square ngoba umfumana ngokuba no 5x squared umpindapinde ngo 5x squared no 9 uyi perfect square. Lento ke ngoku ithethe uba mhlawumbi ingayi lento kuthiwa yi difference of two squares. Ke ngoku masike sibone uba iyo nalonto u 25x to the power 4 umfumana ngoku ti ngo 5x squared umpindapinde ngo 5x squared ithethe uba ngo 5x squared squared ngoba yi perfect square yethu u 25x to the power 4 no 9 uyi perfect square yethu engoyifumana ngoba uthi ku positive okanye ngu negative 3 squared. Ke ngoku sifuna ukufumana la negative 30 uba uthatha u 5 no positive 3. Into ekufuneka uze umfumane la negative 30 ufuneka ube no 2 umpindapinde ngala 5x squared umpindapinde ngo 3. Kodwa ke xa wenze ngolo hlobo wathatha u positive 3 awufumani u negative 30 ngoba u 5 umpindapinde ngo 3 ngu 15 umpindapinde ngo 2 ngu 30 o positive. Ke ngoku ithethe bafune sithathe u negative 3 ngoba u 2 xa umpindapinda ngo 5x squared upinde umpindapinde ngo negative 3 uza kunika la negative 30x squared. Ngoba u 2 xa umpindapinda ngo 5x squared ukunika u 10x squared umpindapinde ngo negative 3 uza kunika u negative 30x squared. Uyayibona ke ngoku le sifumana into ekuthiwa si square. Singaphinde siyibhale ke ngoku xa sesifuna i-factors zethu apha ku 25x to the power 4 minus 30x squared plus 9. Sizambhala uyafana nokuba uno 5x squared minus 3. Yonke lento uyiphindaphinda ngo 5x squared minus 3. Iyafana ke ngoku lento ngoba ubuke wabona uba isebenza njani lento kumboniso besikhe sawenza awumnye. U 25x to the power 4 minus 30x squared plus 9 usinika lento.